Mugisata chikawa na nukumara mara mwumva nimushora kuvyumva ko mara imbere ya bene gihugu konka marasa ya bene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu umutagirwa kwashi tugarukana ibintu ku murongo nani mwahimbye ntuzewe emiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadorari ntimwahimbye muzohaga ryari mugamaye nabakoreshwa na setari ntibahaga je kuva kera twese tucaruka hariho n'abandi bashimye imyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa ipampa n'icyayi kuva mu 87 ubiravye habaye misiyo yo gusambura ivyo bintu biteze imbere uburundi nimwamubibona ubu rero mwageze kuri point kirimina icyayi ubunyane naho twacha tugenda mu bicayi nico kimwe nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku kubyikawa duca tuja mu cyayi nacyo mu misezi nakirishije inama kojeruko ho hubo soma ntibugira uko bwiyitwa nabazivye amatwi iyumvire umwene gihugu amugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile 600,700 na muravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha 600,000 muri Afri Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1,000 ku kiro murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kiro ni 625 umwe ne gihugu yatwaye sengsase nkane ugaca uvuga ngo kojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashira he ni mumbarire iyi yashira ere gibyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishirizwa ibyo bintu bihugu bigurisha mu ijoro banda yamutaye gusa ndabwira nta gihugu kigoye gutwara nk'uburundi nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe cya yezu hajya yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari imana nimwiyumvire imana niyo ya mbere zikwihanganira abantu kuko nayo nyene imana yatevye iricuza iti ndicujije kubona narebye umuntu kuko uko amara imyaka myinshi niko ibicumuro byongerekana abanyisirayeli musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntabankeneye gusubira kujana nabo n'imana gushika yiruha ati genda jewe ntitujana kuko ndabamarira mu nzira none ubu rero ntibahereye mu bwaragwa none ho nk'imana umwese bakwita ibombe ayo mahera mutsogera muyariye mugiye mwakora neza abene igihugu bose gari barabaririmba erega hapfa umuntu ntihapfa igihugu bose gari barabaririmba abene igihugu mugabo kubera ubujyajya bwanyu irabaje nta kundi je rero niho nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntihagire uzobesha ngo hariho deka nibo mbura kimaze ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene gihugu mwakimarira iki none kuri mwe muzaba umukuru w'igihugu ejo ejo ni mwebwe mwenise ni mwebwe buramatari ni mwebwe musitani mwomarira iki umwene gihugu
aya majambo n'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa buhambaye ati mbega kwejo ari mwe muzoba perezida mukaba abashikira nganje mukaba abagura matari aba mustanteri mukaba bashinga mateka bakenguza mateka mukaba bayobozi batandukanye ataho mwebwe mubona muzova mwiki atarukwimbira ikinogo abarundi voilà murumva yuko izingeso zitabereye umuntu w'umurongozi rero aba nabantu abatari bake babarabira ko izingeso zabo kumbure bakiyumvira yuko ibyo bakora ari byo kandi atari byo ni muri iyo ntumbero twahisemwo kwigisha inyigisho z'uburongozi bwiza ni muri iyo ntumbero twaravye duti ejo hazobure abarongozi beza ejo tsuba dufise abarongozi beza ejo Burundi buzuye bufise abarongozi beza ndavuga abarongozi batandukanye naba umukuru w'igihugu ariko aravuga murumva yuko ejo habaye amatora aba bantu bagasubira gutorwa murumva yuko kizoba kibaye kibazo gikomeye ku gihugu cy'u Burundi mu gihe bafise izi ngeso nico gituma duhamagara urwaruka kugira ngo rukwikirane izi nyigisho z'uburongozi bwiza kuko abo baprezida abo bashinga amateka abo bashikira nganje abo bakenguza amateka abo baromatari abo bamustanteri bose bazova mu gwaruka aho umukuru w'igihugu yatuvuniye akagohe mu yandi majambo yagize ati tegura abarongozi bashasha kuko ababobo baza baramaze kononekara ubu rero turose ingufu nyinshi cyane kuko biragaragara ko hakenewe amaraso mashasha mu by'uburongozi ni muri iyo ntumbero turiko turabatumira ngo muze kwiyandikisha mu vyigwa by'uburongozi bwiza muri promotion igira 31 nitwoshobora kugira igicapo cha kazoza keza ku Burundi tudateguye abarongozi beza tudacuze abarongozi beza bazotuma ubwo Burundi bwiza bubaho no kuvuga ngo tufise abarongozi babi ubwo Burundi bwiza ntabwo tuzoshika tuzoguma turi mu Burundi umeze nabi bwononekaye ariko mu gihe duteguye abarongozi beza ntankeka ubwo Burundi tuzobushikako ibi rero byo kwiga inyigisho z'uburongozi bwiza si vya bose si bose baza kuziga izi nyigisho oya ni iz'abantu bafise umuhamagaro mu by'uburongozi kuko umuhamagaro ntufiswe n'abantu bose ntidukeneye abantu bose ngo baze baziki oya dukeneye uwo muntu afise umuhamagaro w'iby'uburongozi mbega ufise igicapo icahe muri wewe ugomba kuba prezida ugomba kuba umushikiranganje ufise igicapo cy'uko umushinga amateka cy'uko umukenguza amateka ufise igicapo cy'uko wabura matari ufise igicapo cy'uko wamustanteri ufise igicapo cy'uko chef de zone nyumba 10 ufise igicapo cy'uko umurongozi w'uruganda kanaka ufise igicapo cy'uko umupasiteri ufise igicapo cy'uko biki wowe ni ukizi ushobora kuba ico utaza ubona muri wewe myandi majambo ico uzoba utangura kukibona mu mwemu utangura kukibona muri esprit uvira nti none nta nkumi n'imisore b'abarundi biyumvira kuzoba mwivyo bibanza twavuze biyumvira kuzoba prezida biyumvira kuzoba bashinga amateka biyumvira kuzoba bashikira nganje biyumvira kuzoba bakenguza amateka babura matara ba staneri harabuza abantu bafise ico gicapo abo niwo turondera turakeneye inkumi ziyumvira muri mwene uko buryo apana ba bantu biyumvira ngo bo ngo yango twebwe bazokobuta ngo baduhe ibice 30 oyaye ubu turarondera abantu bafise ibicapo turarondera abantu bafise amayerekwa vision voilà utagira igicapo canke iyerekwa canke vision ibintu shora ku majambo umukuru w'igihugu cenda mwemera kandi yatweretse ibibanza biriho hari ibibanza by'abantu bafise ingeso nziza z'abantu bafise ubumenyi muvyo muvy'uburongozi bwiza neza cyane ni byiza rero ko muri kazoza ka hafi dutegerezwa kuba dufise abarongozi babushitse abarongozi baciye ubwenge abarongozi bakora ibikorwa bitegerejwe bakora ibikorwa kuneza y'abenegihugu apana kuneza yabo bo gusa ndasubiyemo ibi si vya bose ibi bisaba nuko uba wamenye igihe cawe voilà hari abantu ibihe byabo birengana batazi ko ari igihe cabo ibihe byabo bikarengana none udaprovise nk'iki gihe udaprovise nk'iki gihe ibintu bimeze uko umukuru w'igihugu atubwiye ati bimeze uko hanyuma gashugira uti reka nige izi nyigisho nanje nje ngaho ku murongo ndindire none igihe cyawe kizoca kibicahe aha rero iki ni kintu gikomeye cyane kumenya ibihe byawe ko byashitse iki ni kintu gihambaye cyane umwe wese araza kumenya igihe ciwe ubona igihe ciwawe kitaragera ibi ntibiza kukuraba ariko niyo waca wumva igihe ciwawe ari ikinyene ndagusabe uze kumviriza ijambo nza guhereza ko
Burundi Imana ufite amasezerano akomeye cyane
iri jambo muraryumvise uyu mugabo ijambo avunze yararishimika ko yaragimbira ukumva yuko rifise inguvu
twebwe nk'abakuru banyu dusa amateka Imana yadukoresheje kandi mara kudukoresha muyabonesha amaso yanyu kugira ngo mutahure mumenye mwerekwe twebyo turimo n'umunsi kubana Imana yereka mwatse kwa mushitsi mu 2030 kwa tujye turimo n'umunsi twabimenye imyaka 10 imbere yuko tubibamo n'abanyabwenge abantu babonibiye bagatahura ubu Burundi bwacu bufise intango y'amateka mashasha mwe mateka mashasha mwebwe
bande mwebwe abari kwarabwira ni bande abamubona ni bande n'ugwaruka kugira ngo umenye yuko umuntu yashimitse ku ijambo ibyo ariko aravuga biriseriye ntarivuga rimwe gusa ararisubiramo iki ni icyo bita la repetition umuntu yavuze ijambo akarisubiramo abashimitse
mwebwe muri ngaha
urabona yuko ariko aratsindagira ariko aranogangiza
imari igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane
ubwo gwaruka izorukoreshereza he izorukoreshereza mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu harabazoba abakuru b'imitumba harabazoba chef de zone abamustanteri aburamatari abashikiranganje abashinga amateka abakenguza amateka aba ambasadere aba prezida harabazoba abakozi b'imana harabazoba abahinga harabazoba abagwiza tunga
Imana yasezeranye neza kuri Burundi izobukoresha ibihambaye mwikanguro n'agakiza aha mu Burundi muri Afrika no kwisi nzima
aha aka kantu naco mubona bihuriye ko niri jambo avuze mana yanje mana yanje
kumure twebwe nituzobishikamo
ati kumure twebwe ivyo nituzobishikamo none mubona kiriho ga yemwe jewe aya majambo sinigeze ndayafata minenegwe na gatoya kuko ndumva yuko ari mu buzima
ariko n'umugabane wanyu
ati rero uyo n'umugabane wanyu ni mucakire wa mayinka ha bica bivara n'ucakira we wizeye aho udacakiye akazi kawe nushobora kuba ikintu utaciyumvamo ntibishoboka ivyo navyo bivana n'ukwizera ufise icuzoba kingana n'urugezo ugezako kwizera nushobora kuba icyo utizera ko ituma umuntu agira indoto cyangwa vizio hanyuma hagira kwizera gukomeye kuzomushikana kw'iyo ndoto
y'umuntu se mugabane rero mucakira kirikare
nicyo gituma nababwiye ndi udacakira nakazi kiwe ndaza kuvuga ijambo rya nyuma doje
kiganda cy'imariza kibane namwe ubusa bw'imana mugendane namwe kuzobe akamaro ku gihugu Afrika ni sinzima imana baheza gire cyane
ndasubiye kubaha kaze muri promotion igira 31 hey Noah erabwira abantu atehe kaze mwinjire mu bwato mwabahungu abantu bamwe bamwe bagatangura gutwenga Noah bati aho gatama katsikiye aho gatama kashaje kadusaziye nabi anje Gumavuga hehe bantu b'Imana nimunze mukurikiranize inyigisho z'uburongozi muri promosiyo ya mbere nkabivuga promosiyo igira kabiri promosiyo igira 10 20 ubu tugeze kuri promosiyo igira 31 gumazemerera nzemerera nzemerera umuhigwe n'utahura n'uwumva ko kino aricho gihe ciwe ari azoburuza kwinjira tugeze kuri promotion y'ijana bari mu mahanga bamwe bari muri diaspora naho babafise ibikorwa byinshi nabo nyene barashobora gukurikirana ivyigwa atangorane mbere turafise ico twita region diaspora Nukufuka ngo ukurikiranye ibivyigwa ukabitora bivanye naho uri bivanye na karere urimwo wewe ari ukurikiranye izo nyigisho ubwa mbere mu ishure ry'abarundi bose ako karere ni wewe uca ukaje imbere ni wewe uca uhagararira abandi bantu bazoza bava muri ako karere muri iyo abarundi bashwiragiriye hose tegezwa kubasangaho ubu nta citwazo kiriho ngurumva ngo jewe ngo noje kuziga ngo nuko ngo ndi kure ngo ndi shanga ngo ndi mu Bushinwa ngo ndi mu Burusiya ngo ndi muri Canada ngo ndi muri Australia ngo rero ngo vyo bava bingora kuzikurikirana izo nyigisho oya tuti gusanza huri wanguha turakeneye ko umunsi umwe abarongozi beza bakurikiranye inyigisho nziza bazoza bavuye mu bihugu bitandukanye basange harabandi twateguye bari mu gihugu no kuvuga ngo bace bubaka bwa Burundi bwa bundi gamata nubuki nuko rero abari muri diaspora namwe turabatumiye muri bino vyigwa kandi turashimitse cyane Bibiliya iravuga ngo icyo ushoboye gukora ntugikore kiguhindukira icaha hari abantu bafise ingabire zitandukanye hari abantu boshobora gufasha igihugu mu buryo bucanye buriya mugabo ugasanga za mpano Imana yabaha ugasanga bwa bumenyi bwa bushobozi Imana yabaha ntibagomba kubukoresha Nisho gituma twashitseho erino shure kugira ngo umuntu wese yifuza gukurikirana izinyigisho z'uburongozi ntirirwa ratawakuba tuzimuhe hanyuma yitegure kuba umurongozi w'ikimazi kuba umurongozi mwiza mu mabanga ashobora guhabwa. Imana nibahezagire rero, ndizeye yuko mwatahuye. Asigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose tumuhaye kaze.